Ki ngā tatauranga kōwhiori o te wā, iaenei e te iwi, koenei te rā, mo te tokomaha rawa o ngā ika a te mate nei i te rā kotahi. Ara, toko fitu i mate i te kōwhiori i te 24 haora nei. Tui e ki tēnā 21 mano kēhi hou i hua ake i o tātou hapori. 856 tāngata kei roto i te hōhipera i tēnei wā nei nā te kōwhiori 20 o rātou kei ngā wāhanga whā omoomo e takoto ana. Hei tā ngā māngai o te manatū hauora e whakapai ana rātou i runga hoki i te wairua whakatūpato, kua hipa kē ngā rā o te kite nui i te maharawa atu o ngā kēhi i te rohe o Tāmaki Makaurau.
A 3-day rolling average of cases is about 8,500 per day, which is down from a peak of about 14,000.